Grande volante de luz allá en el mundo. Uvelo un trabajo en el mundo. Sube a ser ni lisa de los chones. Bafue tu san bingelela. Satan botini a pila. Sando un mema kakulu emcimbini ozobe ukwanongoma. Ngomhla ka 30 November. Siya mema kakhulu ukuthi bafethu nibe kanye nathi, nihlanganyele kanye nathi, nizothokoza kanye nathi. Lapho esikhulisa khona netalente baculi basuke besaqala phansi bese futhi sibungaza nobaba umfazi omnyama.
Siyabonga kakhulu ke babukeli. Sengizule ke ubhudumo kahle. So ukhulumile. Uthisha othisha ngithi.
Maphathe fiya kunjalo.
So noma kanjani ngey 30 zika November. So bese khona lapha elindiza sport ground.
Njalo indaba.
Siyabonga kakhulu sizobungaza sihlonipha iqhawe selalala umfazi omnyama. Nengane zakhe and then ke futhi si-identify netalente lakwaNongoma sho ukuthi nje the upcoming artist wakwaNongoma uzobe athola ichance yokuthi baperform estage bashera nabantu asebaphumelela bafana nabo Duma kahle
njani ndaba
njani. Thank you.